Okay. Now come on. Again.
Petition. Oh, we receive. Hello, and it's for Neil and for now. Bazalibam sifumene petition ethi makehle ward councillor ne.
Yeah.
Sizayithatha ke sise ku office kamphathiswa. Ngiyo ndifuna ke apha ke sivaneni ngayo. Bazalibam. Ndine nafuna intsuku sixhayinqa ndithi.
Eh.
Hayi asizukwazi uzenze intsuku sixhayinqa. Ngoku ndithelanane apha ndimane ndifumane ndiphendule ifoni. Liyachibhayi nakwenye indawo. Siyavana.
Eh, what?
Now, awukwazi nyani uzenze intsuku sixhayinqa. Kodwa kubhuti siyathembisa ukuba iintsuku ezilishumi elinesine ez 14 working days iyawuthi phela inyanga sibe ikhona into sesiqalayo ukuyenza. Into eqalayo ukuyenza ke ithetha ukuthi sidibanise umasipala lona walapha elundini nowasejokuqala siyevana malunga nezinto ngezikhalazo kunye nokhansili. Sibone ke sinibize nani nibe khona ukwenza uba nizithethe izinto bekhona siyevana. Sizawuqala loo nto ke ngoku. Andiboni bikhona enye into kodwa ke isicelo sam hayi sisuseli ngaloko zinto ezi nibhale ngazo indlela. Ngoku bendithetha nobhuti ngomgqibelo ndithe siyeza andisiboni isizathu sale nto niyenzayo.
Ela sibethe kule ye time frame 7 days and 14 days. Mhlekazi le 7 days sibekileyo asibekanga nje kuba kuqhela ukuthiwa xa kunikwe petition okanye yonke izinto apha eSouth Africa kuthi 7 days. No, thina kange sisebenzise lona sizamile ukhangela intoba le 7 days kutheni sizawuthi 7 days kudala before sisiya komasipala sisiya kwi branches oko sibeka le 14 days since from last year August beka mama 14 days mama 3 months sekukudala ngoku sekusheke only 2 terms I mean 2 years kuphela into bakuyiwe ku local elections so sibekele 7 days kuba sihleli kaphakathi asoneli akho delivery so ilento sibeke 7 days besihalela into ekhawulezi ngoba sekukudala sizibeke insuku ezininzi sekukudala sizibeke insuku ezininzi so ndinethemba besinethemba ngoba besibeka le 7 days yonke i-background yale nto yenzekayo nizayicommunicator within 7 days e-region ne-local minister nifumane uba kwenzeka ntoni ngoba le nto ayikho nzima designer what can say we were by elections we can't talk about the very same kind what councillor we ANC not ilo we get to councillor we ANC kuphuma no simple ayikho nzima kakhulu so le 7 days ndicela sibe strictly kuyo 7 days ungasike uthi wena mnumzane uyacela indoba uba mhlawumbe i 7 days iphele ngekayilungisi nicela u 18 insuku not 14 days i 7 days asibhalanga nge mistake mhlekazi sibhale ngenjongo kuba kudala sizama akude kwenzeke kuzawude kufe abantu okanye kulimala abantu njengale nto ubusiya kuyo ye-protest uba soneli asithandi nathi into ye-strike apho kule wadi asiyithandi tu into ye-strike sithanda uhlala phantsi sibonisana ezelile khange yi-approve professional kabula apha kule wadi mnumzana sibhalile ileta ikhona sayisa apho ifanele uyakhona kange yakho so ndicela ungabisa ungathi mhlawumbe usurprised ngoba ubone kukhona iprotest ndicelile ayaphu so siyacela kule 7 days ngokuzithoba mhlekazi ndicela nini negotiate sesikeke ilento xa sizawukwenza into siqale sifune ukuhlala elinzi nezidepartments apucela istrike asabelwa ngeworkshop ezabo ma 14 days kuthi urhulumente kwenza iworkshop into yoba imatshi bayenza ngoluko sawukheitarishelwa siyohlala kwi-BNB ealwa north kodwa sibe sikhala apha emantsikeni kule ndawo esihlala kuyo akukho mnandi ukustrike because abantu abajongana nestrike some of them bayavuya xa kukhona istrike because bafuna uba zii-heroes bafuna usibamba bafuna usidubula some of them asithandi and sifuna uyenza ibe lula sicela kuwe